Inzwa, kunoramba kuchizharwa, my friend. Iwo wotanga kuchodila, my friend.